daran.
dalkayga inaan ka tago weligay waa diidanay, qurbaha inaan dawarsadaa weligay waa diidanay, xaaskayga inaan diro weligay waa diidanay. Haddayse dugaag noqdeen kuwaan dalka wada lahayn, deegaankana wada ahayn, dareebo wayga kaxayn. Waa laba daran mid Dooro